Is it ready now? Mike Pina Kalai Hae Hae Aiko Mole Olu Olehua Aloha Okoino Anuine Mosu Kanale Kama Analani Kanale Lawa Otana Mose Noho Au Wait Noho Au Mama Noa Ma Kahukua Okona He Aina Vela Anani Loa Noho Au Makahi o penan, que kahi fioyo hale aina, me manua kula, no papa kula ki e ki e. Noho au, ma kikahi apartment lihi, lihi lihi aloa a mako I e kolu, mikini ho ulu ea, vela loa ma o. Alono I kamaka hiki ke ia, oia ke kama o, Lava of me. O namakua ala nikmaki. Noho o lano mahava ine a kona vahine o kahiki nani. Aloha moli o lome yaya. Noho fu o lano me kahiki nani a ho oli loa lao. Oh yeah. Okay, kumo. Okay, hayo la lo ani ani kava. Eh, hiki maya na olo na ame ka ha hani makahiki a e oli a oli oli mako yaya I a hele mai a pa ani me mako ala ala a ala ala a. A ke ha'i a lala Ouch Ha'i a lala Wait A ke ha'i a lala ni au naka Me a make make au e ho ike Ike aloha I ho ike I a lono No kona hana loko mai ka'i A make make au e ho ike ya kubu Hana au I ka mu e No na ha avi. Eha iya lalo. Eha iya lalo. Ana au ikamo a lalo. O lono ame kahiki lani. Ike kahi la uaha a lele. O lono e hele. Ike kahi vahi e a e. A u hopo hopo kahiki lani. A ke kahi la a e. Ike o Ike a kula o kuhiki lani I ke kahi kane e a e a aloha o kuhiki lani I ke ia kane ke ia mana A huhu no o lono maka manawa o ia I no A ua make o kuhiki lani ia lono
Everything except is the huge washing machine.
Kau maha loa o lona a ole a ohe ona vahine e aloha aku make o lona I nga kanaka a pau haha. Mahalo na ko o lohe ano mai. Mai puina aloha I kau vahine o hala o ia I e na kane. Mahalo a ahui ho. Pipi hola ka au.
That was long.